the whole new damn deagle.
Thank you. dada me so bigi gumba fan ala lewul ñaro ma sama ñajare deug 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 yaay borom digal jaay jare jare ma boy
Yanni Mom, Caraval, Yanni Mom,